assurance Malick Diop yag bax deug ci bax xam bax lu rafet rek la ci assurance layla
may metit wi ki gambi kala jam moy mutey
waaw
aduna dafa yagul may ti yagitu baw try.